koko muweje kubivuga turiko turibuka i Dominika ya kane y'ubushikiro murumva yuko igihe cha Noel cimirije gose hama rero kuri uyu munsi tukaba dufise mu bisoma byeranda Ecclesia duteguriye bidufasha kwitegura neza gose umunsi mukuru wa Noel kuri Dominika ya kane y'ubushikiro tubisanga ahakurikira igisomo cha mbere turagisanga mu gitabo cha kabiri cha Samuel mu kigabane cindwi kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatanu hanyuma tugasimbiza karongo k'umunani B gushika ku cumi na kabiri tukaca twimukira karongo k'icumi na kane A hanyuma tukaca dufata na karongo k'icumi na gatandatu hanyuma izaburi nayo yo kwita iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya mirongo umunani canke mirongo umunani icenda bivanye na Bibiliya wewe ufise gutyo rero igisomo cha kabiri naco tugisanga mu ya Paul Mweranda yandikiye Abaromani Abanyaroma kigabane c'icumi na gatandatu kuva ku karongo ka mirongo ibiri na gatanu gushika ku ka mirongo ibiri n'indwi hanyuma inkuru nziza ni ya Yesu Kristu yanditswe na Luka Mweranda ikigabane cya mbere akarongo ka mirongo ibiri na gatandatu gushika ku ka mirongo itatu n'umunani rero nkiringa kuri ibyo bisomwa byeranda mu gisomwa cya mbere dusanga muri icyo gitabo cya kabiri cya Samuel baratubwira cyane cyane umwizero cyane na ko icyifuzo umwami Dawudi yari afise cy'uko yubakira ingoro umukama hanyuma rero umuhanuzi Natani araza aramuhishurira nk'uko Imana yari yamutumye ati si wewe wonyubakira ingoro nzobamwo ahubwo nyabuna wame wibuka ibyo nakugiriye nije nagukuye nyuma y'ibitungo mu gahinga aho wari uragiye nuko birumvikana yuko warije nakubaye hafi nakugize rurangiranwa none rero ahubwo Imana igize iti nije nzokubakira inzu uzobamwo niryo jambo umukama yatumye umuhanuzi Natani kubwira umwami Dawudi aho rero ni muri ico gisomwa ca mbere kuko cane cane Imana yashatse kumenyesha yuko ubwami bwa Dawudi buzoramba imyaka n'imyaka mu gihe nyene birumvikana umukama ariwe abushigikiye nuko hanyuma iyo zabiri nayo yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ya mirongo umunani n'umunani tuyitabiriza n'ururimbo ruvuga ngo urukundo rwawe mukama ndarurimba ubudahengeshanya bikumvikana yuko igihe nyene cya Noweli twimirije n'igihe cyo guhimbaza urukundo rw'Imana rwimenyesheje mu mwana wa Yesu Kristu nk'uko nyene iyo zaburi ishishikara kubivuga niyo Mana yegereye abantu urukundo rwayo rwatubyagiyemo ubutakihava kandi Imana ikatwereka ko idahemuka kucu yashikirije kuko yasezeraniye abayo none rero uririmbiza uri nagira ati nanje azompagara we uri dawe Mana yanje ukongera ukawe kinje ari nkiza nzokwama ndamukunda imyaka yose umwe bwanje sinzokwigira ndamukura ko iryo ni jambo rikomeye cyane ry'uko Imana itazigera ituvirira Paul Mweranda na umwe cyente yandikiye Abanyaroma niho atumenyesha yuko ryabanga ryari rihishijwe imyaka n'imyaka ubu noneho ryamenyekanye mu byanditswe n'abahanuzi nogira nti ryarangutse muri iyi minsi nyene riranguka ku buryo budasanzwe muri gihe cya Noweli kuko Imana y'amaho yabitegetse biri mu mugambi wayo inkuru nziza nayo nababwiye ko twayandikiwe na Luka Mweranda ikaba rero itumenyesha igihe umareka Gabriyeli yagenda kuramutsa umubyeyi Bikira Mariya mbere iyo nkuru nziza yoyo nkaba nifuza ko tuyisabikanya nkayibasomera uko yanditse imbere y'uko dufashanye kuzirikana rino jambo ry'Imana none rero tega amatwi inkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristu ngira nti nimuhorane umukama mwebwe mwese muri kumara twumviriza ibyo dusoma mu njini nyeranda yanditse Luka umunsi umwe umumarayika Gabriyeli yatumwe n'Imana mu gisagara cy'ibugarire citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu mu muryango wa Dawudi nyamwigeme nawe yitwa Mariya nyamumarayika arinjira mubarira ati mwaramutse wowe wuzuye inema umukama muri kumwe Mariya ngo abyumvagwa mu gahundwe yibaza icyo ndamutse ivuga nyamara marayika yamara aramubwira ati humura Mariya warashimwe n'Imana uza gusama imbanyo zo kwibaruka umuhungu uzomwita Yezu azoba mukuru kandi azokwitwa umwana wo mu ijuru umukama Imana azomuha ingoma ya se we Dawudi azogaba igihugu cya Yakobo imyaka n'imyaka myaka yose n'inganji yiwe ntizohera Mariya nawe abaza nyamarayika ati ibyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo Marayika aramwishura ati mutima mwera ndazokuza ko maze ubasha bwo mu ijuru bugutwikire nicyo gituma ubuzobyara zo mwiranda kandi akitwa mwene mana mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama imbanyo umuhungu mu busaza kandi ku kwezi no kwa gatandatu naho bahora bamwita intabyaye ingumba kuko atakinanira Imana Mariya ati jewe n'umusabyi w'umukama nibimbere kubivuze nyamarayika acarigira nidushemeze iri jambo ry'Imana dushe
turashimira Imana.
Ego nuko rero nyuma yo kumviriza iyo nkuru nziza twateguriwe uyu munsi no kumviriza iyo ncamake y'ibisomwa twateguriwe kuri uyu munsi w'Imana wa kane w'ubushikiro umwaka B, nari nifuza kubasabikaniriza ico nazirikanye muri aya majambo yose duheje kumva. Hariho rero ibintu bikuru bikuru novuga nti bibiri nifuza gushikiriza muri ijambo ry'Imana. Ica mbere n'umugambi wa Dawudi, ica kabiri n'umugambi wa Bikira Maria. Ubwa mbere n'umugambi wa Dawudi, murabona yuko Imana yateye iteka umwami Dawudi nk'uko Imana ibivuga, yamutoye akiri muto imukura inyuma y'ibitungwa, kandi turazi ingene yari yamufashe. Maze rero uno nawe amaze gushikira ingoma ngo akababazwa nuko aba mu kirimba ciza cane, nayo isandugu y'isezerano iba mu ihema ridashemeye. Kuko mwibuke yuko iyo sandugu y'isezerano irimo vya bisate bimwe nyene vy'amabwirizwa Imana yahaye Musa kuri wa musozi wa Sinai, kikaba cari kimenyetso gihambaye cuko Imana igendana n'igihugu cayo, kuko abanyisiraeli ntabo bashobora kuja batari kumwe n'iyo sandugu y'isezerano, barishira mu ihema bakibuka yuko rero Imana iri kumwe nabo. Umwami Dawudi rero akabona yuko mengo ntibibereye yuko iyo sandugu y'isezerano yoba mu ihema nawe aba mu igorofa mu nzu nini. Mu bisanzwe iciyumviro ciwe nta nubwo cari kibi, ariko rero nagira nabwire ivyumviro vy'Imana si vyo vy'abantu. Murumva aya majambo Imana yabwiye Dawudi ngo wewe ntushobora kunyubakira, mbega vyari kugenda gute? Ubu rero mu gihe turiko turavuga Imana hari byinshi nimwashaka bihuvya ubwenge bw'abantu, kumbure iyo Mana tukimvira yuko ari twebwe twoyereka ububasha dufise. Dawudi yiyumviriye nyene nk'umuntu kuko yagira ati jewe nzokubakira Imana, hanyuma Imana ize rero muri iyi ngoro ndayubakiye. Murumva yuko ucumeye ngo haramo akantu ko kuyigaba. Imana nayo iti urame wibuka iyo nagukuye, urame wibuka ko nagukuye inyuma y'ibitungwa, hanyuma rero nkaheza nkajya ni jewe nyawe nabwo kukubakira inzu. Bavukanye uko kwihenda kwa Dawudi turiko turazirikana muri iyi minsi myeranda cyane yo kuhimbaza umwuzo w'umucunguzi. Kumbure na twebwe kuratubako, hari byinshi rero biduhenda, hariho byinshi bisiga icanye bigahuvya ubwenge bw'abantu. Nagira ngaruke ku mvugo tumenyereye kumva muri iyi minsi, kumbure aba n'abandi bashobora kuba bayikoresha biyumvira. Mbere ngo twashize Imana imbere, mu bisanzwe ku ruhande rumwe umuntu yumvirije wo kwibaza kumenga Imana yabaye nk'umupira canke ikindi kintu shobora guterura ngatereka ahantu nshaka, nk'uko ku mwami Dawudi avuga ngo jewe ngira ndakubakira inzu wa Mana we mpeze ndagushireyo. Ntawo hava rero yiyumvira kugaranira Imana ahantu, ariko niyishima kuza kubana natwe ngo iduherekeze, niyifata ingingo ya mbere yo kuza kubana natwe. Kumbure muri ayo majambo igihe tuba turiko turayavuga twabanza tukazirikana kugira ngo tumenye icyo kintu ndiko ndavuga gitumbereye gute. Nashize Imana imbere bisigura iki? Kumbure hari iyo umuntu ariko ararivuga umengo arivuga ashatse kwiyumvira yuko hari habandi batashize Imana imbere, ariko rero mumenye yuko iyo Mana ni twebwe nyabuna dukenera yuko idukirurutsa ikadushira habona. Kumbure ikintu gihambaye cyane ni cyuko kwakira iyo Mana yakugiriye neza hanyuma ukamuyikengurukira vyongeye ukarangura icyo ishaka. Biratandukanye cyane rwose no kuvuga ngo nashize Imana imbere hanyuma rero mu nyuma waza kuraba ibikogwa uri kurarangura, ibikogwa urangura bya misi yose ugasanga ntaho bihuriye n'iyo Mana uvuga ko washize imbere. Noneho kuyishira imbere n'ubundi Imana erega ntisanzwe iri inyuma. Ubwa mbere nuko Imana iri imbere yacu iza mu buzima bwacu kugira ngo itwereke inzira ishemeye. Ici Imana yasezeraniye umusabyi wayo Dawudi cabwirizwa kurangura, niho regize iti ni jewe nzokubakira inzu umusabyi wanje Dawudi. Iyo niyo sezerano izokwama ikomeza igihugu Imana. Kira noneho iyo turiko turatunganya imigambi yacu nitumenye ko Imana idufitiye imigambi irengeye yacu. Nicyo gituma umuhanuzi umutumwa Yakobo Mikete yanditse agira ati erega haraho mengu twebwe tubivuga nk'imboregwa, muragira ati ngo ejo nzogenda hariya ejo nzojahanaka. Nuko umutumwa Yakobo aracagira ati niwongere ko Imana ibishatse, Imana ibishatse. None wewe wumva wovuga ngo ugira uyubakira inzu canke ngo ugira ngo uyishire imbere, ufise ubuhe bushobozi kazi ufitaniye nayo nukuvuga yuko muri icyo gihe tubwiriza kwa misi yose nyabuna duteze ugutwi ishaka ryayo kugira ngo rishobore kuranguka maze rero umwami Dawudi amaze gutahuzwa na Natani yuko atari kubwiza kugenda kw'Imana yo nyine ubwayo ari ishora kumwubakira ingoro niho nyabuna yahejeje aratahura ikibereye kucyo rero imisi yose tukamenya yuko Imana irufite imigambi irengeye yacu niyo turiko turafundikanya imigambi yacu tumenye yuko Imana nayo idufitiye indi migambi ikomeye kandi kugira ngo imigambi yacu iranguke tubwiza kuyoroheresha ku Mana maze iyo Mana tukayakira nk'Imana ihambaye kandi itwitwararika aho rero niho nyine muri gihe cy'ubushikiro turiko turahimbaza cyane cyane kuri Dominika ya kane y'ubushikiro duca tubona ingene umugambi Imana yari ifitiye abantu cyane cyane duhere ku Banyisirayeli bamye bawutebya kuko batamye bagororokeye Imana kumbure ngira ngo ndiko ndibivira nka kakaruru k'ukuntu bafata ca gishuri bakagishira imbere yabo bakagitambira Mana ni wadukuye mu Misiri kumbure natwe tuko turakoresha bene ayo majambo ni turabe yuko atayindi Imana twikoreye twebwe nyene tuvuga tuti iyi Mana twarayishize imbere ariyo twikoreye iyo turashobora kuyishira imbere igakunda kuko turashobora kuyikoresha icyo dushaka ariko nyabona tukamenya tuti Imana yacu icyo dushaka ko mukuzi wacu yifuza ko tuyakira tubanje kurangura icyo ishaka Yesu yarabitweretse Yesu yarabitomoye tubanje gukura karenganya mu bantu gukora icyo ishaka tubanje gutunganiriza bose tubanje kwitaho abapfakazi tubanje kwitaho impfuji tubanje cyane cyane kwitaho abanyarucari ariko naho nyene mu kubitaho nitube babandi babaha kutuvunje twimikate twataye twavungutse tuva ku meza cyane cyane iyo ndiko ndabivuga nkagira ni igihe umuntu yarenganije uwundi hanyuma mu byo wamurenganijemo ukagaruka ngo uri kuramufasha muri icyo gihe ntacu uri kurakora ntiwavuga ngo washize Imana imbere hanyuma ngo byishimire nuko aho rero nariko ndavuga ku byerekeye umugambi wa Dawudi muri iki gihe cyeranda umurikirwa n'umugambi wa Bikira Mariya useruka muri iyi nkuru nziza tuhaje kumviriza twandikiwe na Luka murumva tugaruka hahandi mu gisomwa ca mbere batubwiye ibyerekeye ihema ry'ibonaniro ryapfuka isanduku y'isezerano umugambi wa Bikira Mariya nawo turazi yuko yarashatse kwihebera ariko Imana n'ubundi iraza iramwereka yuko umugambi wayo ari uhambaye maze rero Bikira Mariya araheza aba iheba ry'Imana n'abantu gemejwe ni Bikira Mariya niwe yabaye ryasanduku y'isezerano rizima kuko ryasanduku ryagendanira Abanyisirayeli sinzi ko navuga ko ritari rigishobora kuzigama neza iyo sezerano yari iri muri ryo byabaye ngombwa ko Imana itegura Bikira Mariya hanyuma rero irangira umumarayika kumubwira ati kunda wakire rero ryasezerano iryo sezerano naryo ntirikiri ku bisate by'amabuye ahubwo nyabuna rihagaze kuri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yigize umuntu akaza kugerera mu mbanye ya Bikira Mariya kuva rero igihe Yerusalemu ifashwe hari mwaka wa 598 mbere yuko Yesu avuka isanduku y'isezerano ngo ryarazimiye naho ritazimiranye rwose niko nabivuga icyo cyamenyesha nticyaheje ngo kizimire mu bisanzu urumva umwitwaririko w'umwami Dawudi warutahuritse muri icyo gihe Yerusalemu imaze gufatwa mpiri nuko iyo sanduku irazimangana mugabo icyari kiri muri iyo nticyashobora kujimangana kuko ari Imana yo nyine ubwayo yari yaravuze nicyo gituma rero uko kuntu rero ritazimiye nicyo cyamenyesha Imana ntiyigeze ivirira igihugu cyayo yagumye kibeshaho yagumye kigenderanira kigacumurika kigirira ikigongwe none rero ntibikibaye ukuba hafi gusa muri Bikira Mariya ahubwo Imana yaje kuba mu gihugu cyayo muri Bikira Mariya muruko kwigira umuntu kwa jambo w'Imana ibyo byose rero tubikesha ubugamburutsi bwa Bikira Mariya kandi byongeye ni igikorwa ca mutima mweranda kuko ni watwemeza ko atakinanira Imana ukwemera kwa Bikira Mariya kugira ngo yakire umucunguzi mu mbanyi yiwe cabaye ikimenyetso gihambaye gose gikomeye hama rero uyu munsi tukaba turiko turigina ivyo vyiza ariko rero ntitwibaze yuko twigina ivyo vyiza hanyuma ngo bigarukire ngaho gusa imisi yose nukuraba iyo ngendo n'inyifato ya Bikira Mariya yagize kugira ngo Imana ishobore kuza kuba mu bantu uyu munsi ndabivuga ntakekereza umuvyeyi Bikira Mariya ashishikara igikorwa ciwe mugabo natwe nitumenye icyo duhamagariwe duhamagariwe kureka umwana w'Imana nogira nti ukwigira umuntu kwiwe gushishikare mu buzima bwacu maze rero tumenye natwe kugamburukira Imana nk'uko umuvyeyi Bikira Mariya yabikoze akabigamburuka kuko n'undi Imana ishishikara imigambi yayo gutyo rero abantu bashobore gutunganirwa uyu munsi mu kwitegura guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli none mwibaza baza ko twobuhimbaza gute tudashobora kugura umutima wacu ngo Imana ivukire muri twebwe Yesu avukire muri twebwe ashishikare ibikorwa by'urukundo ngo ntihenze mu nduheze yaratubwiye camuzanye kwarukugirira neza aboro kumenyesha abashe ko babohotse nuko ibyo byose ntibishobora kuranguka twebwe tutabigize mu ruhara uyu munsi None rero twamaze kuyahishurirwa aya mabanga yahishuriwe intara zose nta utazomenya urukiza kiretse ushatse kubyirengagiza no kuvuga uyu munsi Imana iri kumwe natwe amabanga yayo aseruka muri ijambo wayo yigize umuntu muri igihe turiko turahimbaza igihe cha Noel bavukanye murabizi umuntu yamana inyota y'ukurondera Imana turabona ingene abantu bayirondera mu bintu bitagira mvura aho n'abantu bitwa ko barose mutima mweranda umwe yatwikira bikira Maria bakagumana inyota ubwo rero ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'Imana ryaje kutwereka ku Imana yashitse mu buzima bwacu ntidushobora kuyirondera handi hantu kure iryo jambo ry'Imana ryari rikwiye kutuma ariyo nyota iyo ntambo dufise yo kubona Imana kumbura igihe naho kumbura iyo nyota tugira yo kurondera Imana usanga dufise igitariyo kuko wasanga Imana turondera ari ya mana iduha ibifaranga byinshi ari ya mana urumva akazi umutima ukatwa nyirayo sindaronka kazi yo berekanje kuri abantu kanaka amfashe ndawe ko noronka kazi rekanze gutanga igiturire ndawe ko noronka kazi yose jewe Imana ntinyumva uwo mutima rero iyo nyota yo kurondera Imana twamana irikira tubabaza kumbe tukayirondera kutariko niyo mvira yuko iki gihe cano we tumirije guhimbaza kije kutubwira ati tekana Imana iri wanyu Imana iri wawe Imana igiye kuvukira mutima wawe Imana igiye kuvukira mujyango wawe Imana igiye kuvukira muzima bwawe Imana kuvukira mu gihugu cacu no kuvuga yuko nandi hantu tuja kuyirondera tutabanje kuyirondera ngaho nyine yashimye gufata icicaro ikiba gisigaye nijo bimenyetso by'uko Imana iri kumwe nawe iri kumwe nanje kugira ngo nshobore kuyikabakaba mu buzima bwanje muhava mubaza muti none ibyo bimenyetso navyo nibihe ibyo bimenyetso ruka sibindi nuko yerekana igihe cyose turagaburirwa ukaristiya igihe cyose turaronka amasakramentu uko yakabaye igihe cyose turaronka ibidutunga kiretse iyo tukeneye iby'umurenge ngira ni usanga turi ko turarondera umengo Imana yaduhaye bidakwiye none ko yaduhaye bidakwiye rero ntikiri Imana hinge rero nanje ngende kwitaratariza ndabe murumva tubatumeze kakwakundi ibyo ari byo byose urabona nagira mvuge nti wa mugani abarundi baca ngo Imana ifashe ubifashije ngo cyangwa Imana hari byo atabaje navuga ngo Imana irafashwa ehe bakavuga ngo Imana irafashwa mu kugenda kurondera barumenye mu kugenda kurondera nyine ibyo bindi byose ntavuze byanagutakiye mugabo bakibagira yuko ya Imana niyidufasha ubwa mbere muri iryo jambo ry'uko Imana ifasha uwifashije no kuvuga yuko twebwe tuba duhamagariwe kwakira kwemera nka bikira Maria kugamburuka nka bikira Maria kurangura ico nyine dushaka ko ibishigaye iraheza ikabirangura nuko rero bavukanye andacho gituma nagira nti umuyimisi yo gutegura umunsi mukuru wa Noel twifuze kumva neza nitwoguma turirimba ngo ni Emmanuel Imana mu bantu ukamengo abantu n'abantu bari kure yacu kandi abo bantu ari wewe no kuvuga Emmanuel Imana muri wewe umwe wese agenda ravuga ati ni Emmanuel Imana muri jewe no kuvuga yuko ntandi hantu nzoja kurondera Imana kuko Imana yashimye kuza kwa kindaro mu mutima wanje mu mani wanje cyaba gikorwa ca mutima mweranda umwe nagabiwe igihe naro nkibatisimu mutima mweranda aho nagabiwe igihe naro confirmation aranyemeza yuko Imana ibana nanje aho rero nimvumengo niko guhimbaza no Noel nisunze iryo jambo ry'Imana ese umubyeyi Bikira Maria yodufasha kugira uwo mutima nk'uwiwe wakira Imana mu buzima bwacu kandi tumaze kuyakira tukamenya kuyisabikaniriza abatarashobora kuyironka nuko rero numva arahonogeza mu kuzirikana iri jambo ry'Imana
ego nyakubahwa patiri murakoze cyane muratubwiye ibisomwa by'uno munsi kandi muraduhaye insiguro mwari mwaduteguriye kuri uno munsi w'i Dominika igira kane yo mu bushikiro turasozera ubushikiro aho tubona mu bisomwa umukama yibutsa ko yunze isezerano n'umusavyi wiwe Dawudi kandi azorishitsa none nyakuba wa patiri uyu munsi mwo twibutsa iby'igihe cy'ubushikiro kidusaba kuyirimbura no gutera iyindi ntambwe
yego cyane ubivuze ko ibyo bisomwa byeranda uyu munsi biratubwira ingene umukama yasezeranye n'umusabyi we Dawudi kandi yongera rashitsi yo sezerano dufatiye ngaho nyenere bijanye n'igihe cy'ushikiro nuko dushishikara kubonamwo ibintu bibiri bigize kimwe niko no bivuga icyo kimwe bigize no kuvuga numuzo w'umucunguzi ukuza cyane gushika ku mucunguzi kwise hamara igihe turiko turabizirikana mu gihe cy'ushikiro tubizirikana ku buryo bubiri ubwa mbere turabizirikana yuko Yesu mbere hogo nari gufunga ni Yesu nkuzoza mu bihe bya nyuma aje gushira ubanza bazima n'abapfuye hanyuma kandi ukazirikana yuko Yesu yamaze gushika no kuvuga cyagihe nyine agira ku isi kigasigura kandi yuko agumaza mu buzima bwacu bwa misi yose nkuko yaje ubwa mbere ibyo rero bigatuma tuguma rero dutahura neza icyo gihe cy'ubushikiro turiko turahimbaza muri gihe cy'ubushikiro turahimbaza ibihe bikuru bikuru cyane cyane biranga kahise kukwemera kwacu manga y'ukwemera kwacu biratwibutsa cyane cyane ingene Imana yaje kutugirira ikigongwe ikabyerekana muri Adamu na Eva aho bacumura iyo ni intambwe ya mbere hanyuma kandi ugira kabiri tukibuka ingene Imana yashigikiye ukwemera kwa Ibrahimu we yamye yizigiye kwica Imana yasezanye igishitsa gutyo rero bigatuma rero umukristo nawe ahamagira kuguma yizigiye nk'uko basokuru bacu mu kwemera babigize hanyuma kandi ku munsi wa Mana ugira gatatu twarabihimbaje n'akanyamuneza murabona ko n'umunsi bavuga umwami Dawudi mu gisomwa cya mbere bujya rero akanyamuneza gasana ku mwami Dawudi yagize we yahawe akagiye ko kumenya yuko urubyaro rwiwe rutazigera rucika nanone ari naho byaciye bihera ku Imana mu kurungi ku mwana wayo imucisha mu muryango wa Dawudi akanyamuneza natwe karaseruka maze bikatubwira yuko nta na kimwe dushobora gusaba Imana ngo tukibure ibyo byose turabizirikana muri gihe cy'ubushikiro hanyuma kandi ikindi gira kane rero maze ukuntu inyigisho z'abahanuzi zagiye zirakurikirana ibyo batangaje bagatangaza ubwami bw'ubutungane n'amahoro bagatangaza ubwo bwami bw'Imana ko bwabyagiye mu bantu nuko kumbure y'abantu bari ko barabizirikana ntibatahura kuko turiko turavuga ubwami bw'ubutungane n'amahoro tukaba tuni intambara ziba hirya no hino umuntu acayaza ati nayo mahoro ubwo butungane biri hehe ubwo butungane bwarabonetse kuko igicumuro ubukare bw'igicumuro bwarapfishije ubusa kuko muri Kristo Yesu dushobora kugirirwa ikigongwe maze cyane cyane tukabona rero kuronka ayo mahoro ngira ngo rero nicyo gituma ubu dushobora kumenya icyo tuzirikana muri gihe cyeranda cy'ubushikiro tukamenya uwo muco uri kurazi wacu iyo turoresha ahariho maze rero natwe tugaca tugira ingendo ijanye no ku kuntu nyene twahawe kumenya ibyo byiza by'umukama ari karazi wacu
ego nyako wa patiri tuko turasodera kino kiganiro cacu kuri uyu wa gatanu niho tuzohimbaza Noeli none nyako wa patiri Noeli gisiguriki umukristu yohimbaza neza gute mwoduha insiguro cyane cyane y'uwo munsi
urakoze kumbaza icyo kibazo kuko hariho nk'abantu benshi bagoma bimvira ati oh kuri Noeli reka turaze kuririmba joyeux anniversaire Jésus nuko bakaririmba joyeux anniversaire ariko najya ndabwire yuko ku munsi mukuru wa Noeli duhimbaza ikintu gisumba anniversaire sugubwo yaka dusubira nko Yesu yaravutse zaravutse oya ahubwo nyahuna ico duhimbaza ku munsi mukuru wa Noeli duhimbaza yuko Imana ibana n'abantu no kuvuga ni ya mana itatuvirira ya mana nyene yigize umuntu igashaka kugumana natwe Noeli nogira nti ni umunsi mukuru w'ugutabaruka umunsi mukuru wahinduye ibintu bitari bike muri iyi si byatumye abantu benshi n'abahinga b'isi kumbure bacika ibijuju kuko batashobora kumenya ayo mabanga y'ukwigira umuntu kwa jambo w'Imana Noeli ni umunsi mukuru utanga amahoro twame twibuka ibyo abamarayika batangaje igihe bumvise baratangaza impundu ya Noeli bagize bati Imana nini nahaje mu ijuru ku isi naho hayagwa amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira ayo mahoro rero yarasesekaye ku munsi mukuru wa Noeli mu nyuma rero turabona nyine n'ibindi bimenyetso uko tuzobizirikana muri iyi minsi igiye kuza ingene abamajusi baje gusanganira kana Yesu hanyuma rero bigaheza bigatuma nabo buzura akanyamuneza cyane cyane kuko iyo Mana yiretse abato n'abakuru murazi ko bamusanganiye babaye ubwa mbere abungere ari n'abamenyesheje inkuru ze ubwa mbere hanyuma majusi nabagira bati natwe twatanzwe none rero nogira nti umunsi mukuru wa Noeli ego nivyo ni umunsi w'akanyamuneza ni umunsi w'agahimbare ariko nk'uko natwe abizirikanye mu ijambo ry'Imana ni umunsi wo kwibuka yuko Imana itari kure yacu Imana ibana natwe mu buzima bwacu erega hari igihe kenshi tuvyibagira hanyuma rero naho navuze nti duca dusanga turiko turata wakuba hanyuma urambajije uti none umukristu yo yihimbaza gute umukristu kubwanje kuyi kuyihimbaza ni kwishi ubwambere hariho kugira akanyamuneza ariko kandi mu guhimbaza iyo Noel no kuraba ingene uwo mwami w'abami aje kuvukira iwacu aje ameze kuyo rero nogira nti nkibe ndiko ndaraba ibihe tugezemmo hano mu gihugu cacu coba ikiringo ciza co gutanga amahoro nari nifuza yuko muri imisi mikuru ya Noel gukumba n'etwa matwazi himbaje ya nigihe twazi himbaza mu nduru z'ugwamo gw'inkoho nibiki kandi ariko umunsi nkagira nti nta kuntu abakristo bo himbaza iyo Noel mu gutanga amahoro mu gushira amahoro abandi mu kuraba abantu nyine bagowe kugira ngo babashire amahoro ibimenyetso bakoresha nibo babizi ariko cane cane nagira nkebure abakristo batari bake kuko raho twiyenda turiko turavuga gutanga amahoro umunakihutira kubona gusaba ari abantu bagowe ngo nzogenda kuraba impfuvyi nzogenda kuraba abapfakazi nzogenda kuraba abantu bagwaye ivyo sinda vyase ni bikorwa vyiza gusa ikigoye ni hamwe ugenda kuraba abo bantu wavuga ko bagowe muhiri wawe munzi wawe uhasize abantu bamerewe nabi gusumba kumbura watunuje ku mutima wewe ukagenda ngo urikura tanga amafaranga ngo urikura gira umunsi mukuru Noel abantu nikora hanyuma kandi umugore wasize umuturubitse abana bawasize baturubitse canke abavyeyi bawe wasize ubaheneye mu mbabarire kuri iyo jambo nkoresheje hanyuma ngo uvuge ngo urikura himbariza Noel abantu nikora oya iyo Noel itangura guhimbarizwa mu muryango kuko Yesu Kristo yavukiye mu muryango maze umuryango nabo kiyumva yuko uronsha amahoro gucyo rero akanyamuneza nikava mu muryango kazoshora gukwira nabo bantu nyine badafise amikoro nabo bashikiyegwe mugavye hari mu muryango kandi ndagenda babwire yuko ibikorwa byose twita iby'urukundo umuntu ashora gukora azi yuko yasize akoze amarorerwa muhira ibyo bikorwa biba bya shetani niba bikibaye iby'urukundo kuko nagira mvuge nti mu bisanzwe no kuraba neza hariyo ico twita amayeri ya shetani murazi ko shetani ashora gukora ijambo ry'Imana shetani ashobora gukora guca ku bikorwa byiza by'urukundo ni nk'uko umutima wanje ushobora kumva ko hamiye kuza gufasha umuntu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonda mufite ikibabagwe numvise nabonye kuri televiziyo yakomeretse nari numva nari gushikayo kugira ngo namufashe mugabo wibagiye abo uba wakomerekeje muhira abo mubana ku munsi ku munsi uwo mubana uwo mubanyi wawe uwo mubana mu nzu utigeze umuraba n'igihahumye ico gikorwa kiba ari ca shetani n'ikiba ari c'urukundo nukovuga ibikorwa by'urukundo rero nogira nti twiteze kuri Noel duhere mu muryango Yesu Kristo yavukiye mu muryango wa Maria na Yosefu natwe mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noel duhere mu muryango mugabo kandi ntibiherere mu muryango byo babyiza bihimbaye nk'ubu uye ari umushinga ntaye n'umufaso niwe n'ibibondo bagize bati twasangiye akanyamuneza akanyamuneza twasangiye reka natwe tugende kugahereza abandi gucyo rero tumva ko dushobora guhimbaza neza Noel murumva yuko habariho itandukaniro nuko rero hari ubujyo bwinshi umuntu yakora kugira ngo ahimbaze Noel intumbero nyamukuru ni ukumva ko Noel yazanye amahoro ku isi nanje iyo mahoro rero sindabaye intambamyi reka ndashikane mu bandi
nuko rero bakunzi ba Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu ikiganiro twari twabateguriye duhimbaze umunsi w'Imana kikaba kigarukiye hano aho twari hano ku musozi wa Siyoni igikungu aho twari kumwe na nyakubahwa umuyobozi arongoye kino kirimba cy'umubyeyi wacu Bikira Maria nyakubahwa patiri Hermine Jiride cyo yitungiye nyakubahwa patiri ndasubiye kubakengurukira cyane
ego na jewe nyine ndabakengurukiye kumbure kugira ngo tuzosubire kubonana natwe twamaze guhimbaza Noel nico gituma rero cyefata kano kanya ndakwifurize umunsi mikuru mize ya Noel we n'umuryango wawe nifuze kandi Noel nziza abose bariko barumviriza kino kiganiro cyane cyane kandi n'abafasha ubutumwa bose ba Radio Maria Burundi eka abakristo bose twese hamwe tugize urunani dushobore guhimbaza neza umunsi mukuru wa Noel turi kumwe n'umubyeyi wacu Bikira Maria watubyariye umukiza ariwe umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe maze twese tugirirwe neza twumve ko duhimbawe n'uko Imana iba mu buzima bwacu Imana ibahezagire